Your one stop cupboard shop and hardware.
Right again, Pulapoli Gumizuzu, a 15, Kobe, Tepa, Kane, Simpika, 8 o'clock, and Chilogendati, guest Jonge was in Zegayo, Quis Tiliska Chonyani Kongol Sugla Nam Klaja, can't again join no again, Gakumbi, Quieke Omi, Stek, Xolani Joka, Suga Parking, Gakumbi, Kulakalakela, Seta Kastat, can't again, Quiekum Kuzeleli, Gakumbi, classes are big singing of Gola, Gengi Takastat, SA Writing Competition, Yom Kumbula, last time, while Apake, Sasi Tetake, ngakumbi kumcimbi ke we sport kodwa ke no ngethemba lokuba noko ke waqhuba kakuhle kakhulu ngokubona kwam naphake kumakhasi ke unqabelelwane ngathi basebenza kakuhle kakhulu kodwa namhlanje singaye sijonge ke kwi Tarkstad SA Writing Competition. Mr. Joka tata masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli wevukana FM ngalimina namhlanje.
Mandizibulisele kubaphulaphuli bevukani FM, ndizibulisele nalapha kuwe msasazi.
Nkosi kakhulu tata, masibulele ngokusijoyina ekuseni nje. Sijonge ke kwiTarkstad SA Writing Competition, mhlawumbi nje before sibeke sijonga kwizicwangciso zolu suku kwaye ke nale competition into yokuba izawubeke iqhuba njani na kwaye ke ngobani abalindeleke into yoba babeke noko ke babayinxalenye yale competition. Khawusithathe nje usibuyisele kwi-background into yokuba kuze njani into yokuba sibeke sinale competition ikukumila kunje.
Msasazi le competition sibonile msasazi ukuba kuwonke amaxesha i-competition ezenziwayo si-sport baye bavaleleke ngaphandle ke abantu msasazi abakwazi upresenta nabantu msasazi abakwazi ubhala. Sizama msasazi uveza i-ideas ezininzi zokuba abantu zibe ninzi izinto abantu abanawuzenza ngaphandle kwe-sport bangaze bavaleleke bona ngaphandle msasazi. Ndiyabulela.
Kosi kakhulu masijonge ke into yokuba ever since i-post iphumile niibhengeza into yokubana kunale competition kumila kunje ibinjani response enithe nayifumana ngakumbi kubantu around Tarkstad ngale competition.
Msasazi kuyabonakala ukuba bebe ninzi abantu bebezirhalela izinto ezikumila kunje ngele ndlela yokuba i-response baye babaninzi abantu abajoyinileyo msasazi, baninzi abantu asebebhalisile msasazi abafuna uthatha inxaxheba kule competition. Ndikuxelela nje kuwe msasazi, ndikuxelela ngenamba sebayi-27 kodwa ke abantu abazawuthatha inxaxheba bona bayi-20 msasazi. Kwaye i-date ekuzovalwa ngayo msasazi for abantu obaba bangenele bathatha inxaxheba ingomso msasazi kodwa sesinabantu abaninzi, i-positive kakhulu msasazi response esiyifumanayo msasazi. Ndiyabulela.
All right. Ngosi kakhulu mandithi ngoku ndingumamtshawe and I wanna take part kule competition ndivumelekile na because xa sithetha ngomcimbi we-essay uyakungqinela ke wena ke Mr. Joka siye sicinge zizinto zasesikolweni mhlawumbi ngabantwana basesikolweni mhlawumbi ekulindeleke babe bathatha inxaxheba ingaba nelungu le-community elinjengam nawe ke mhlawumbi okanye umntu ke selephumile esikolweni unelungelo lokuba abe yinxalenye yale competition.
Msasazi esikolweni msasazi sithathe ku grade 11 no grade 12 msasazi asabavalela ngaphandle abantu bangaphandle msasazi asebegqibile isikolo kodwa ke iminyaka afuneka ingadluli kwi 25 years msasazi.
All right.
Msasazi kaloku awukwazi ubavalela ngaphandle abantu msasazi sebegqiba isikolo asibazi iingxaki ezibahlelise phantsi msasazi. Mhlawumbi ke le price le bazoyiwina apha msasazi ngabanceda bancedakale kwizinto abebefuna uzenza msasazi. Ndiyabulela msasazi.
Nkosi kakhulu, ndiyibonile laa price ndaqoma uba yiminyaka ibindivumela nje wena ngendiba nam ndipha inside phakathi. But masithethe kumntu ngoku osandova Mr. Joka singokolanga le competition apha enkubeni othi ndiyafuna uba yinxalenye. Zeziphi mhlawumbi ii-processes enizilandelayo in order umntu abe uyangenela le competition since ivalwa ngomso?
Okay.
Okanye okanye inani
Into
okanye
endiyibonileyo msasazi abantu banintsi abayingeneleyo msasazi
okay.
kwaye i-purpose yale competition msasazi it's kukuzama ukukreyitha kubekho ii-leaders zangomso msasazi sijonge into yokuba sijonge iminyaka msasazi uba umncinci kangakanani because apha kukho abantu abana-15 kodwa ke yinto lena eza kwenzeka each and every year msasazi. That means bona bazawukwazi ufumana ithuba labo la next year msasazi. Kodwa ke asivaleli namntu msasazi, asivaleli mntu msasazi. Uba una 25 years uyananza ukuyaphumele uyangena msasazi. Akho nto siuvumelekile noba as long uzazi uyakwazi ukuprezenta, ukwazi nokubhala msasazi. Ngoba izawuhamba uhambe kubekho i-presentation msasazi.
All right. Uye waqhawuka kancinci ndiyabona uba ndisokoliswa inethiwekhi kweli cala lam. So sithi ngoku inani lethu for le ikhompetishini le round sinalo liphelele Mr. Joka, ndikuva kakuhle?
Yes, liphelele msasazi, liphelele. Kodwa ke si basavulelekile abantu msasazi. Sizawusebenza kuloo nto msasazi ngoba i-most yabantu ulutsha olungenileyo msasazi ngabantwana abanoo-15 msasazi.
Okay.
Besithanda msasazi nabantu baselokishini msasazi bakwazi bangene msasazi ngoba le nto yinto ye-community msasazi. Ayonto yezikolo qha. Besirhalela nabo bathathe inxaxheba kule competition msasazi.
Talking about the price, Lena, ndithe nam ndayibona ndaqonda yay. Masithethe ngeprice, umntu othe wabe uphumelela le competition ingaba kuza kwenzeka ntoni in terms of iprice, uwina ntoni?
Okay, msasazi. Le competition njengoba bendisitsho msasazi ngomso i-closing date kuzawuselekthwa i-top 20 msasazi. Ndibanike itopic le
okay.
bazawubhala ngayo msasazi zawubanika ixesha msasazi bahambe nayo noba yi-2 days msasazi babuye nayo ke ngoku kulapho ke kusizawutshuza kubekho i-top 5 msasazi i-top 5
Right.
yile ke ngoku izawuprezenta yona msasazi and then kuphume u-number 1 azofumana la 10,000 kodwa ke msasazi kulaa top 20 izobe ikhona wonke umntu pha uzawufumana msasazi akho mntu ongazofumana pha oparticipateileyo msasazi owenze kakuhle bazawufumana i-500 ngamnye umntu msasazi
Okay.
okwazi uparticipate msasazi ndiyabulela
Fair. So the competition is strictly ngeyabantu baseTarkstad only.
Msasazi sisanika bona ithuba ngoba na eTarkstad izinto ezinqabile uba mazenziwe msasazi so besanika bona abantu baseTarkstad ithuba msasazi.
All right. So ikhona i-date mhlawumbi seleni nayo okanye nizawuphinde nibuye kuthi after seleni selectile from the top 20 into yokuba usuku lwe-presentation luzawuba nini Mr. Joka?
Yes, msasazi. Sawuphinde sibuyele kuni ke msasazi ngesuku le-presentation kula top 5 msasazi.
All right.
Uyenza njalo ngoba besonqena ukwenza ixesha elizoba sibeka i-date ezoba nzima kuwo wonke kuba kwabanye babantu abazobe bethathe inxaxheba pha besifuna ixesha elizoba right ngoba aba bantu sizayibamba i-meeting nabo sithethe nabo sibonisane sonke siphume ne-date ezobanye sivumelane kuloo nto ndiyabulela.
Nkosi kakhulu ukukhulula nje Mr. Joka ngakumbi ndiyafuna ukutsho ke as umntu ke oququzelela imicimbi ekumila kunje ngakumbi kwi-development yaseTarkstad just nje mhlawumbi ukhuthaza abantu abathe babe ke bathatha inxaxheba mhlawumbi nomnye othi nanjengoko mamtshawe kuthiwa inani liphelele kule round next round mhlawumbi ndingafumana ithuba nam zikhona ke nezinye izinto mhlawumbi nizicwangcisileyo ngakumbi kwi-development yaseTarkstad masiqale apho okwesibini ukhuthaza ukuthini ngakumbi kwi-community kasithathu into yokuba ithathe inxaxheba kwizinto ezikumila kunje
zikhona izicwangciso esizibekele bucala msasazi zikhona izinto ekufuneke ziseza kwenzeka kwi-community eTarkstad msasazi zisenintsi izinto ezakwenzeka ezifana ngoba zinintsi izinto ezenzekayo ezifana needrama kukho ezifana nokucula ii-competitions zomculo into ezinjalo msasazi kuyafuneka msasazi eTarkstad sizame ubambisana sizame ukwenza into ngomoya omnye loo nto izawunceda ulutsha lwethu msasazi msasazi mandibulele ndizame ubulela msasazi nangabantu bathathe inyanzuka inxaxheba apha nabantu abafuna ungena msasazi abakavaleleki msasazi mabangene le competition izawunceda kakhulu towards kwizinto zabo kwiintlotsho zabo bebefuna uzenza nakwizinto ezinga iitalente zabo ezikwazi ezingakwazi uvezo ezingakwazi ukubonakala kodwa ngolithuba lokuba zibonakale ngoku ndiyabulela msasazi
Ngosi kakhulu ndinomdla ke wetopic but I understand into yokuba awukwazi undichazela itopic ngoku until ube ke uselektha i-top 20 yakho and uyikhuphe kubo because kaloku asifuni noko kuthiwa sinomlenzo nedolo so ndizawubuya ndizawujonga into yoba ingaba le topic i-based on what because ingathi le competition inikeza umdla kakhulu kodwa ke tata masibulele ngexesha uthe wabe ke usipha lona kwalapha ke kube ne-all the best nangezicwangciso ngakumbi kule competition umhle kakhulu umsebenzi
ndiyabulela msasazi ndibulela nangexesha enikwaziyo unika lona msasazi ndiyabulela
ngosi kakhulu right phulaphule wevukana FM kuye ke lo